Yabona ngawathetha amanye amacala but elokuchitha ngilithethe. No, cheating is a choice. There is no mistake, Jolene.